garabali howlaha adduunyada waxba 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 kama hagaaga
Waanu ka horeeyay.